Igogona officially, rĩrĩa kanitha na nigetha twarwo mbere-inĩ ya ngai nĩ Reverend Stephen nĩwe mũtongoria witũ wa district ĩno karibu sana Reverend Tunataka katika ibada ya worship.
Kuhoya Reverend Nganga wa KG on behalf ya Rokopas